you missed! Oh, I shot
my,
you!
Oh, my arm! Ooh, grenade launcher. What?
Has anyone seen my chicken? Have you seen my chicken?
No, oh, I sliced your chicken and you're bleeding all over. Ha ha ha! Ho ho ho! I have the power of darkness. Da 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 da